ganja da dama mutanen wannan magana gari dunan noma dibo dibo yaro na yaga a gashin ka kana ganin izo dan gwaran mu na mahaza wai wai wannan matafin goshin ruwa